kichwa ni sabu za kutoroka matabu ni mjaze kikapu.
Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika samiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro muzindukanye nanje Fidel Niyonga. Mukanya nguko bisanzwe ku munsi wa gatandatu turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma yayo makuru turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma yacu duce tubashikiriza ikiganiro c'umuziki. Duhere rero mu karere k'ibiyaga binini. Waserukira Amerika mu Burundi yarangije imirimo yiwe yahamagariye abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi kongera kwicarana bakaganira kugira ngo imigenderanire isubire nka kera. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi tubishikizwa na Thierry Vendayishimi.
Iyo mpanuro wari userukira Amerika mu Burundi urangije igihe ciwe yayitangiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane asanzwe abikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Kefi Jirges icariho mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yasiguye ko yarimwe mu ntera yotuma umutekano urambye uboneka mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Kefi Jirges agira ati:
"Please eager to see neighbors talk to each other and engage in a constructive way."
Birahimbaye kubona ababanyi bayaga kandi bagahuriza ku byo kuzuzanya. Turifuza kubona u Rwanda n'u Burundi babandanya ibiganiro, turifuza kubona uruhagarara hagati y'ibyo bihugu bibiri rugabanuka. Iyo rero ni intambwe twifuza kubandanya tubona. Nta migenderanire itarimwo ukuyaga no gushikirana. Birasaba kwicarana bakarabira hamwe ibitameze neza bakabitorera umuti. Rero gushika n'ubu inzira nziza yo gushikira umubano mwiza no gusubira kuyaga no gutorera umuti ibatandukanye.
Ku butwererane hagati ya Amerika n'u Burundi, Kefi Jirges wari umaze imyaka ibiri mu Burundi avuga ko ashimishwa cyane n'ingaruka nziza ku mfashanyo ico gihugu giha u Burundi mu bisata bitandukanye. Akaba yatanze akarorero k'amafaranga yatanzwe mu gisata c'amagara y'abantu co kugwanya umugera wa SIDA.
"We are really proud of how the money that we have invested in Burundi has been used."
Turashimishwa cyane n'ingene amahera twatanze mu Burundi akoreshwa. Turabira kuvyavuyemo. U Burundi ibone ibihugu 20 bivugwa vyo muri Afrika byashikiriye urugero rwa 90% ku bantu bari basanzwe bagendana umugera wa SIDA, ariko ubu bakacerekanya imigera y'iyo ndwara. Ako nakarorero kerekana ingene imigenderanire yo gufashanya hagati yacu na guverinoma y'u Burundi ishobora kwerekana vyukura kamaro ifise.
Have really, really dramatic impacts.
Mugihe mu Burundi harangwa ihungabana ridasanzwe ry'ubutunzi mu bisata bitandukanye, Kefi Jirges avuga ko abanyagihugu bakeneye imfungurwa zikwiye, bityo ko hategerezwa hagushirwaho uburyo bushoboka butuma haboneka umwimbu n'umusesekara wo gushora hanze. Nk'uko abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gushigikira u Burundi mu gisata cy'ubutunzi ibicishije muri iyi nzira.
"The importance of agriculture to Burundi's economy, you have to talk about coffee."
Uravye mu gisata c'ubutunzi ku Burundi uvuga ikawa. Ikawa iri mu bintu bikomeye u Burundi bufise ushora hanze. Dufise icizere ko igisata c'ikawa gifasha cyane. Rero tuzoshira muri ico gisata c'ikawa $23 million z'amadolari, ndavyizeye mu myaka 5 iri imbere, kubera ko ari bishogwa hanze bizogarukira ubutunzi.
Because that's going to matter for exports for Burundi.
Nanone ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu cya Amerika, Kefi Jirges ashikiriza ko yifashe neza. Aho bitoba biragenda neza nk'uko babyifuza, naho avuga ko ibiganiro n'abarongozi b'igihugu cy'u Burundi ibiguma bikogwa. Bararabira hamwe ibizana inyungu mu migenderanire, ibyo badahuriza ko nabyo bakabandanya babisiguriranira. Yemeza ko ibihugu byombi biri mu nzira nziza yo gukomeza imigenderanire. Kefi Jirges ashikiriza ashima ko mu myaka ibiri yari amaze mu Burundi nk'ujejwe ibikorwa muri ambasade ya Amerika byamuhaye kubona uko inzego za gitega zokorana na Washington akabona ko mu bikorwa bitandukanye Amerika ishiramo uburyo ibicishije mu gisata cha USAID na cyane cyane kugaburira abana gufasha abakenyezi kwiteza imbere no kugwiza umwimbu kugarukira kubatewe n'ibiza by'indagurika ry'ibihe biri mu byo izobandanya kugira ico iterereye mu Burundi.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ejo ku munsi wa gatanu abagize amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu yo mu gisagara cya Uvira kiri mu ntara ya Kivu yo mu manuko bakoze imyerekano yo kwiyamiriza kwinjira ku bwinshi kw'abacuruzi b'Abarundi muri icyo gisagara. Ni nkuru y'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo ari Uvira.
Abagize societe civile bafatikanyije n'abacuruzi bato bato bakoze imyigaragambyo bava hitwa Kavivira berekeza kuri meri ya Uvira bafite ibyapa bivuga yuko badashaka abazunguzayi b'Abarundi bakorera imirimo yabo muri Uvira. Mafikiri Mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri aka karere ari imbere y'abacuruzi ndetse n'imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira yagaragaje ko impamvu bakoze imyigaragambyo byatewe n'ubwinshi bw'Abarundi bakomeje kwinjira muri Kongo gukora imirimo y'ubucuruzi mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Ubwiyongere bw'aba Barundi bwaturutse ku buryo amafaranga y'Amarundi agenda atagaciro ugereranyije n'amadolari akora muri Kongo ndetse n'amakongomani.
Bacuruzi badogodogo bako na probleme ya position. Sasa deuxième chose,
abacuruzi bato bato bafite ikibazo cyo kugurisha icyo ni kimwe. Icya kabiri, bifite ingaruka mbi z'umutekano ku mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu twakoze imyigaragambyo kugira ngo tubwire umukuru w'umujyi kuko nta tegeko ryemerera umunyamahanga gukora ubuzunguzayi. Nibafate abacuruzi b'abazunguzayi b'Abarundi babashyire mu isoko rya Kilomoni bazaza baza kurangurirwa n'abakongomani. Bamwe mu bacuruzi b'abakongomani na washimangira ko uku kwinjira ku bwinshi bw'abacuruzi b'Abarundi muri Uvira bituma batagurirwa kandi bishyura imisoro ya leta ndetse n'amazu y'ubucuruzi. Abazunguzayi b'Abarundi baza buri munsi muri uyu mujyi gucuruza amazi, amata, imboga, inkweto, imyenda, inyama, ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa. Basaba ko babareka bagakora imirimo yabo nta nkomyi kuko bakongomani nabo bisanzura iyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Farid Uwimana ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko. Twahuye nawe muri santere y'ubucuruzi ya Mulongwe agurisha amazi yaravanye mu mujyi wa Bujumbura.
Babwe iwacu baraza bakarangura ibyashaka bakagenda n'amahoro, ntabwo tubabuza ngo nibazi iwacu kurangura. None bobo kubera iki bariko baratwirukana ngo twe ntituzi iwabo kuranguza kandi natwe iwabo cubaza?
None murasaba ko wakogwa iki?
Twese twumvikane nyine tuze turarondera, twese bo barondere natwe turondere.
Mwabatwaye amasoko yabo?
Amasoko twabatwaye. None bo bose ko baza kurangura ko tutababwira ko natwe badutwara abakiriya?
Twizigire Belize ni umurundi kazi ukora imirimo y'ubuzunguzayi muri Uvira. Twahuriye nawe Kasenga yikoreye itomate yaravanye mu Burundi. Yemeza ko nubwo societe civile idashaka ko bakorera imirimo yabo aha mu gisagara bagerageza kubahiriza amategeko agenga abacuruzi.
Turagerageza kuri hameri aho tugeze. Ego
bigenda gute
meri aho turashobora kuba tuhari hasengsa ahubwo tubajyana twati meri tuyiri hakangahe? Aho turi hasengsa ruguru tukari igihumbi, hari efo tukari igihumbi. Cabidusanga ingene tubaza ati none ko tuzi turi hameri twoba dutwara isoko gute kandi turi
bavuga yuko mugurisha make cyane mwebwe ugeranyije n'abandi?
Oya kwese ugurisha ibeye nk'iy'abandi bagurisha mu isoko binataye ko bajya bo mu isoko nibo duhakwa ibeye nziza baturangura.
Twashatse kumenya impamvu abo baturage b'Abarundi baza ku bwinshi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Kongo. Batubwira ko muri iki gihugu ari wari isoko ryiza ry'abaguzi.
Turarangura hariya ku Marundi dushika nyino tukaza tudandaza ku Makongo tukaza tuvunjisha tukaza tubona ko turonka karusho gusumba mu Burundi.
Uko umunsi ukorera ngahe ugereranyije ni Burundi?
Biravana n'ivyo ntwaye, hari igihe ndonka 10 cyangwa nkaronka 5 n'ivyo yasharamba nazanye ingene bingana kugira ndonka ayo mafara.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhatu yavuze yuko bagiye gufungura isoko rya Kiromoni aho aba Barundi bazaza bayikiriza imizigo yabo yo gucuruza. Abagore bose ba Uvira mwimutse mu masoko yose muhitamo kuza kuremera mu muhanda. Iki ni kimwe mu bibazo bikuru dufite, twumvikane ko iyi soko ya Kiromoni itangira. Usibye abacuruzi bato bato b'Abarundi bambuka buri munsi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira, hari n'abandi bafite utubare za restaurant ndetse n'abubatsi, abamotari, abanyonzi bakorera muri iki gisagara. Oveda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira.
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Wari mu mwanya wa ambasaderi wa Amerika mu Burundi arahamagarira abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi kongera kwicarana bakaganira kugira ngo basubukure umubano. Inkuru ijwi ry'Amerika yabategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Iyo mpanuro wari userukira Amerika mu Burundi urangije igihe ciwe yayitangiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane asanzwe abikirire mu gisagara cha Bujumbura. Kefi Jirges ariho mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yasiguye ko yari imwe mu ntera yotuma umutekano urambye uboneka mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Ku butwererane hagati ya Amerika n'u Burundi, Kefi Jirges wari umaze imyaka ibiri mu Burundi avuga ko ashimishwa cyane n'ingaruka nziza ku mfashanyo ico gihugu giha Burundi mu bisata bitandukanye. Akaba yatanze akarorero k'amafaranga yatanzwe mu gisata c'amagara y'abantu co kugwanya umugera wa SIDA.
We are really proud.
Turashimishwa cyane n'ingena mahera twatanze mu Burundi akoreshwa. Uburundi buri mu bihugu 20 bivugwa byo muri Afrika byashikiriye urugero rwiza rwa 95 ku bantu bari basanzwe bagendana umugera wa SIDA, ariko ubu batacerekana umugera w'iyo ngwara. Ako n'akarorero kerekana ingena imigenderanire yo gufashanya hagati yacu na guverinoma y'u Burundi ishobora kwerekana by'ukuri akamaro ifise. Mu gihe mu Burundi harangwa ihungabana ridasanzwe ry'ubutunzi mu bisata bitandukanye, Kefi Jirges avuga ko abanyagihugu bakeneye imfungurwa zikwiye, bityo ko hategerezwa hagushirwaho uburyo bushoboka butuma haboneka umwimbu n'umusesekara wo gushora hanze. Nk'uko bivuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gushigikira u Burundi mu gisata cy'ubutunzi ibicishije muri iyi nzira.
The importance of agriculture.
Urabye mu gisata cy'ubutunzi ku Burundi wovuga ikawa. Ikawa iri mu bintu bikomeye u Burundi bufise bushorera hanze. Dufise icizere ko igisata cy'ikawa gifasha cyane. Rero tuzoshira muri ico gisata cy'ikawa imiliyoni 23 z'amadolari. Ndabyizeye mu myaka 5 iri imbere kubera ko ari bizoshogwa hanze bikagarukira ubutunzi. Nanone ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu cya Amerika, Kefi Jirges ashikiriza ko yifashe neza, aho bitoba biragenda neza nk'uko babyifuza. Naho avuga ko ibiganiro n'abarongozi b'igihugu cy'u Burundi ibiguma bikogwa, bararabira hamwe ibizana inyungu mu migenderanire, ibyo badahuriza ko nabyo bakabandanya babisiguriranira. Yemeza ko ibihugu byombi biri mu nzira nziza yo gukomeza imigenderanire ku mutekano wo mu karere n'imigenderanire hagati bihugu bibanye n'u Burundi. Kefi Jirges agira ati,
to see neighbors
birahimbaye kubona ababanyi bayaga kandi bagahuriza ku byo kuzuzanya. Turifuza kubona u Rwanda n'u Burundi babandanya ibiganiro, turifuza kubona uruhagarara hagati y'ibyo bihugu rugabanuka. Iyo rero ni intambwe twifuza kubandanya tubona, na migenderanire itarimo kuyagaha no gushigikirana. Birasaba kwicarana bakarabira hamwe ibitameze neza bakabitorera umuti. Rero gushika n'ubu inzira nziza yo gushikira umubano mwiza ni ugusubira kuyaga no gutorera umuti ibibatandukanya. Kefi Jirges ashima ko mu myaka ibiri yari amaze mu Burundi nk'ujejwe ibikorwa muri ambasade ya Amerika byamuhaye kubona uko inzego za gitega zokorana na Washington. Akabona ko mu bikorwa bitandukanye Amerika ishiramo uburyo ibicishije mu gisata cya USAID, na cyane cyane kugaburira abana, gufasha abakenyezi kwiteza imbere no kugwiza umwimbu, kugarukira ku batewe n'ibiza by'indagurika ry'ibihe, biri mu byo izobandanya kugira ico iterereye mu Burundi.
Urakoze Thierry Vendayishimiye.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe wari minisitiri w'imari yatorewe kuyobora inteko nshinga amategeko ya Kongo yatowe n'abadepite 350 kuri 406 bitabiriye itora abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo aho akomoka bamwitezeho byinshi birimo kwita ku kibazo cy'umutekano muke muri Kivu ya Ruguru Goma Jimmy Shukani bakomera
Uyu niwe wari umukandida umwe rukumbi w'ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye Perezida Tshisekedi yibumbiye mu kiswe New Sacre de la Nation. Yatowe nyuma y'iminsi ine gusa mu murwa mukuru Kinshasa habaye kudeta yaburijwemo n'inzego z'umutekano aho inzu yatewe n'abagizi ba nabi leta yatangaje ko bari mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi abaturage bo mu mujyi wa Goma bakiriye ku buryo butandukanye itorwa rya Vital Kamerhe nk'umuyobozi w'inteko nshinga amategeko uyu mugabo arashoboye rwose kandi ibyo byagaragaye kuva kera ubwo yinjiraga muri politiki kandi yabaye umwe rukumbi gusa mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bayoboye inteko nshinga amategeko tumwitezeho byinshi cyane kuko afite ubuhanga n'ubushobozi bwo gukora ikintu gikomeye cyane ku bibazo by'umutekano hano icyo abanyekongo dukeneye ni ukubona umuyobozi ubasha kudufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce twacu Vital Kamerhe atowe mu gihe umutekano mu cyukomeje mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu bamwe mu baturage kimwe n'abanyapolitiki bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru basobanuye ko bamwiteze gushyira imbere ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari za Masisi na Rucuruzi basiwe n'imirwano kurusha izindi uyu ni bwana Josue Kabanza umunyapolitiki wo mu ishyaka ADER rimwe mu yashyigikiye Tshisekedi
Est-ce que je recommande à l'honorable Vital Kamerhe premier
Icyo nasaba bwana Vital Kamerhe ni ugukora ibishoboka byose amahoro n'umutekano bikagaruka mu burasirazuba murabizi ko hani wacu tuyobowe n'igisirikare icyemezo cyashyizweho na perezida kugira ngo umutekano ugaruke ubwo rero inteko nshinga amategeko igomba gushyira ikibazo cy'umutekano imbere y'ibindi byose kuko nicyo abaturage bamwitezeho cyane yego natwe abanyapolitike nicyo tumwitezeho cyane kurusha ibindi byose kuko dukeneye kubaho mu mahoro arambye nubwo bwana Kamerhe yegukanye insinzi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi bavuga ko nta gitangaje kubona uyu yatorerwa uwo mwanya uyu ni bwana Musafiri Bihoyiki umunyapolitiki wo mu ishyaka PPRD rya Joseph Kabila rititabiriye amatora kuri iyi nshuro
ubundi twebwe bya Kamerhe ni fabrication ni ibintu byo bari gukoresha tu nta changement ni bya bindi tu donc ni groupe tu ya Union Sacre naka groupe kamwe gusaka tambukije nani Kamerhe
Nuko ngo ntabyo mwiteze kuri Vital Kamerhe?
Ntacho, nta nashanjemo.
Kubera iki?
Twebwe ubundi twebwe no kumatora ntagiye twigeze no kuja kumatora. Assemblée Nationale na Kajango ubundi nta modification. Ni ibintu byo gisegetari gushira hamwe tu agafata Kamerhe. Bo baraziranye ubundi ni nyo sacre yabo tu. Nta opposition iri nyuma yabo ntayo.
Vital Kamerhe atowe nyuma yuko yarayoboye Ministeri y'Ubukungu bw'Igihugu kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 ubwo yaramaze amezi agera kuri atandatu gusa avuye muri gereza uyu yarafunzwe ubwo yashinjwaga n'ubushinjacyaha kuba yaribye amafaranga arenga miliyoni 54 z'amadolari y'Abanyamerika n'amafaranga ubushinjacyaha bwavugaga ko yari yarateganyirijwe ibikorwa remezo by'iminsi 100 ya mbere ya Perezida Tshisekedi inkiko zaje kumugira umwere nyuma yuko yaramaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 uyu munyapolitiki w'imyaka 65 akaba n'inshuti ya hafi ya Perezida Tshisekedi akomoka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya yepfo uyu mugabo kandi yigeze kuyobora inteko hagati y'umwaka wa 2006 kugeza 2009 ubwo perezida Joseph Kabila yari ku butegetsi agiye kongera kuyobora inteko nshinga amategeko nyuma y'imyaka igera kuri 15 ishize aho yari umukuru wayo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
mukomeje kumva radio y'Ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku rubuga rw'abari n'abategarugori abanyarwanda kazi bakorera itangazamakuru kuri murandasi, baravuga ko babangamiwe n'amagambo abaca intege yandikwa nyuma yo kureba no kumva inkuru baba batangaje. Bemeza ko ayo magambo asebanya, atuma hari bamwe mu bagore bahitamo guhagarika akaji k'itangazamakuru. Asumutakaboyi
Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'abagore bari mu mwuga w'itangazamakuru. Bamwe bamaze imyaka igera kuri 15, abandi bamaze igera ku 10. Abo nibo bagitangira uwo mwuga bafata nk'icyitegererezo. Icyo abo bagore bahurizaho nuko muri iyi myaka ya vuba bemeza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwateye imbere, bamwe bagereranije nuko batangiye umwuga bimeze. Uyu ni Mukazayire Makire, amaze imyaka 9 mu itangazamakuru, akorera ikinyamakuru Bumwe gikorera kuri murandasi.
Ubwisanzure abagore turabubona neza, ari intambwe yatewe ariko n'imbogamizi zigihari. Ko byari bimeze mu myaka itambutse siko bikimeze. Sosiyete igenda itumenyera, yumva ko abagore b'abanyamakuru duhari, ko dukora atari uburara. Bumvaga rero ari nk'ubushizi bw'isoni, akavuga turi yarananiranye, uriya nishizi ni igishegabo. Yego, ariko ubu ngubu bigenda byoroha, dufite abantu ukabona graduate nzamubaza ngo urangije kwiga ati itangazamakuru, nibura abantu bakagenda bumva mu mitwe yabo ko ari umwuga ukorwa n'abagabo n'abagore.
Madamu Murerwa Emma Maria ukorera ikinyamakuru cyo kuri murandasi Liba News avuga ko amaze imyaka isaga 10 muri aka kazi, nawe yumvikanisha kuko imyaka igenda ishira umugore agenda yoroherwa n'uyu mwuga, gusa ngo haracyarimo imbogamizi.
Nkanje ubwanjye ndisanzuye pe, imbogamizi njya mbona nubwo mvuze ngo ndisanzuye, hari inzego zitaraha agaciro ririya tegeko ryo gutanga amakuru, kayakwima cyangwa se bakakunaniza. Nagwa nk'urugero nko ku nkuru za politiki, hari umupolitisiye runaka nigeze kujya gushaka amakuru, mubaza ibibazo kimwe bibiri bitatu, arangije ngo umunyamakuru w'umugore ubaza gutyo.
Mugenzi wabo utashatse gutangaza amazina ye we yemeza ko kugeza ubu hari inkuru abagore batinya gukora bitewe n'imiterere yabo.
Cyane cyane ku bagore twaritinyaga, bakoresha nko gukora zimwe mu nkuru kumva ko zigenewe abagabo. Hari nk'inkuru babaga bumva umugore atashobora, nk'izi nkoramo njye nkora nko mu bidukikije, ariko ugatinya nko kugenda mu mashyamba gutambuka nyine guterera n'iki.
Nubwo abagore bakora mu itangazamakuru bavuga ko uyu mwuga ugenda woroha bagiranije n'uko byari bimeze mu myaka ishize, ariko nanone bemeza ko gukora itangazamakuru kuri murandasi bitaboroheye nk'abagore.
Iyo uri kuri izo mbuga nkoranyambaga, reka mvuge nko kuri YouTube, akenshi hari igihe abantu benshi aza ari kukureba nk'umugore, aho kugira ngo aze yumva content uzanye, icyo uri kuvuga, ahubwo akaza kureba inzara ufite, akaza kureba makeup, makiyaje wisize, ibintu usutse, ugasanga ashobora kuza akakubwira icyo agomba kuvuga. Ni wari kuvugaho kandi ntabwo waruje kwigurisha, ubundi se waruje kwiyerekana.
Ni imbogamizi ikomeye, sinzi ko nayikubwira ku buryo nkanjye ubwanjye n'inyakamera. Sigaye n'inyakamera, mbese nkora ibishoboka naho nari bugaragare nkashyira indi foto cyangwa ikindi kintu, kubera gutinya comment nzahura nazo biradukomeretsa. Hari nabo usanga ahise yinjira noneho muri famiye yawe.
Aba bagore bari mu itangazamakuru bemeza ko izi mbogamizi zo gutinya kuvugwa zituma rimwe na rimwe hari abahitamo kuva mu mwuga bakajya gushaka ikindi bakora. Ibi bikagira ingaruka ku buke bw'abagore bari mu itangazamakuru mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rusaba abahohoterwa kuri murandasi gutanga ikirego bagakurikirana babahohoteye. Uru rwego ruvuga ko mu Rwanda itegeko rihari n'abakorewe ihohoterwa rihari ko rigomba kwifashishwa. Itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ingingo yaryo 39 ivuga ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa agatanga amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohoterwa muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru wabaye mu gihe raporo y'umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru Reporters Sans Frontières yashyize u Rwanda ku mwanya wa nyuma mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi raporo y'uyu muryango wo mu Faransa yasohotse ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 umunsi ngaruka mwaka w'ubwisanzure bw'itangazamakuru washyizweho n'umuryango w'abibumbye ishyira Rwanda ku mwanya w'144 mu bihugu 180 byakorewe mu bushakashatsi. Raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageza gutangaza amakuru aboneka nkagira ibyanenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye. Umuryango Rapport de San Francisco uvuga ko nyuma yaho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutorerwa manda ya 3 mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'2017.
Kuri uyu wanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: akanwa karya ntikaguhe, kavuze induru ntiwumve. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ninga turangirije amakuru twatubafitiye muri kano kanya kuri mikro mari kumwe nanje Fiden yo ngabo.
Abiri tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Wijira mugore no kwiteganyiriza
n'ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze